short 7 way record.
M U C
D Z
D Z Mushe.
Nispa, coming again, coming again.
Ndilibe mwaika pena zochita kuyamwila kuvanga business maononga yanga nthawi yaurela kusoka papa shopo ndinavanga malomo besa mwai ikakuona litsilo vachasimakata nayamba kuimba mwina mwake ndingachuke malomo ndivanga folo mandilimbikisa amayamba kuheta amatisindita munadalitsika mulungu amakukondani ifo masauka zano zikuenda ine pena mangolila mazifusa wayi palipo sendine olepea ndilibe mwayi
kale chingwenda boda kale ndatopa ndi achibale chingwenda boda kale ndayamba kukanda nkale kale chingwenda boda kale ndatopa ndi achibale chingwenda boda kale
ndayamba kuvulika ndi kale kale.
I got my rope push aside to the hospital when I'm doing big nigga thinking that I do little. Other said I test like I make it from the ghetto. Muzi luba luba still big in the ghetto. Musha best clicker, next I'm best tricker. Mafana zingo kicker, from down in zingo picker. Napota kale jasala ndi chani. Lugwa resaita kukwela ndi ndani. Disa nazimange ndi kasake kaloni. Ndizimange kapena ndi chiyase. Disa kuna meza se nji. Ndilipa mafuta se.
Kale chingwenda boda kale ndatopa ndi achibale chingwenda boda kale ndayamba kukanda nkale kale chingwenda boda kale ndatopa ndi achibale chingwenda boda kale
ndayamba kuvulika ndi kale kale.